shirulendo kubirira ku Mozambique ndijo linga jore ndi kwimwe nagumana naye sinkanga kudziwa dzitsamba pamene ananiusa kulemela kuliba mtima ndinamena nditumwa mpamu zora rindaliba mtima ndikufuna kuulemela kumbawi wandilovetsa sindingape mwana wanga chofuna njuma kulimino tsambe ndi umbawi abala dzandilile kodiro mumababwanji mukamadya chuma chanucho abale mura watokosa kodi mudzakala muyaya sindingape mbale wanga ine chifukwa chofuna njuma kulimino tsambe ndi umbawi abala dzandilile kodiro mumababwanji abale mura watokosa kodi mudzakala muyaya nadulusa chisubaja tubilenga kukwira tsengwe nandiwuza ndisuzumile kuri mpenya zilikarimo aliyese ndimuwoneyo ndijotse moyo wake zilanga nayimilila ndinabirwa nditorimanta ndinawona kamwana kango kaligone kakusewela muru wanga siunawile ndinakuwa mofula abale mura watokosa kodi mudzakala muyaya sindingape mbale wanga ine chifukwa chofuna njuma kulimino tsambe ndi umbawi abala dzandilile kodiro mumababwanji mukamadya chuma chanucho abale mura watokosa kodi mudzakala muyaya
Monga na mene na